igenekerezo rya 30 ntwarante guheze umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri igipolisi cy'u Burundi carafashe abantu batatu abo bantu bafashwe ni Pastor Ndikumana Audace Pastor Mpebera Vital nuwo mufasoni yitwa Bakira Anne Marie bakaba uwo wa mbere ariwe arongoye aserukira imbere y'amategeko ikoperative yitwa Dufashe Abakiriho uwa kabiri akaba ari icegera ciwe mu kwiserukira imbere y'amategeko uwo wa gatatu nawe akaba ari umunyabigega w'ikoperative bano bantu rero bagirizwa kwiba abene gihugu babicishije mu ruyeri barashizeho ikoperative hanyuma iyo koperative bamaze kwishiraho yari koperative yategezwe gukorera mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi kaba yari ifite icicaro cyayo ngaho mu gisagara cha Bujumbura mu Kanyosha hanyuma rero atanu umwe babisavye bati bagenda buguruza irindi shirahamwe ryo barimeze nk'ibanki cyo gutoza amafaranga yitwa Groupe Mado Finance Sociale Nduza ntibagyuguruje vyisunza amategeko kuko nta ruhusha bigeze barironkera hanyuma baca batangura kuza kwigisha baciye kuri irishengero ryabo abene gihugu babasaba yuko boza barashiramwo amafaranga muri rino shirahamwe muri iyi banki yabo nshasha bati amafaranga uzanye inyuma y'ukwezi ucugaruka bagaca baguha inshuro agwijije inshuro zitatu bari bamaze kwegeranya amafaranga atari make kuko ayo abako barakora itsohoza biboneye asanzwe ariho ubundi turiko turavuga ari ku makonte yabo angana no muri yari w'amafaranga y'amarundi kuko abanywanyi babo turavye ku mpapuro barenga amajana 4 kuvyerekeye abantu bibwe tubasaba yuko guhera ejo dosiye izo bayamaze kurungikwa mu butungane hariya muri parke imukazi bazoce bagenda kugira ngo basabe amafaranga yabo kuko mwabonye neza yuko igipolisi cyahabereye magabo kikayafata ataribwa ataragenda.